turabona defile turabona umuntu umuntu nga anye bro ingo ingo hari umuntu nga anye oy 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 ingo 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 hari umuntu nga anye kumbure yatuzaniye ikinga ikinga rya karoro bro iri kinga ryagutwaye ingufu zingana gute kugira ngo urikore cyangwa uritungane
iri kinga ingufu yantwaye muncamake muzu mubiri sinyinshi cyane ahubwo ingufu nuvuga ryantwaye ni ingufu zo mu mutwe gusa eh kubera bisaba gukaza ukaba warize matematike sisiteme ya figire hegiza gone eh rokote leyo erokote nko tutora umaze gutora circumference umenye baze kumenya yuko kote ari akote ari leyo aho rero ncushura gutora hagati udakoresheje kompa ngumezire muncamake intuze ntabishura gukora si kuvuga ngo vyarwa ingufu zo mahera cyangwa iki ahubwo
Igozen TV
nakoresheje gusa muncamake umutwe
ukoresha matematike kumbure wizi utubwije ukuri iri kinga ryawe ririmo ivyuma bishika nko kuri binga
ah ivyuma biriko tugize muri rusangi amaburo n'ivyuma vy'amasahani n'ufundi tutepanaje biri harimo ivyuma byo bishika 50 cyangwa bikarenga yego
iyo nuko tugusezere ariko tubasabe mudukinjuke gato kugira ngo abadukurikirana barabe neza irikinga uburyo rikozwemo mu kubasezera akazina kanyu mwitwa gute mbega uwo bakenera kugira ngo babungure ubumenyi na cyane cyane mwumbushakashatsi musanzwe mufise bo batora gute
ego me murakoze cyane akazina kukuri niswe n'abavyeyi jewe no kwishura ibanze ko nsanzwe nitwa Mani Nakiza Eric ariko izina naryo bimwe bitegire tazirano nitwa Makiza ndetse no kuriri no kuri iki kigenda bunyuvu canje nakosana n'ababyeyi nakazina kancu biranditse ko
urira rero tugende cameraman je imbere kugira ngo twirabire uburyo ari nyonga eh tubise kamera tubise kugira ngo twirabire uburyo ubu mutipe yikore irikinga mu biti ariko aragenda rero cameraman nuko ariko aragenda ariko arakanyaga buke tugenda buke twirabira hariya anye kudufyeri twishi atwereka kumbure ikinga yikoreye mu buhinga bwiwe ikinga ryamutwaye uburyo butangaje cyane akaba asanzwe ari umunyagitega nkuko mbiko murabibona tubananye bro hariya anye amashime cyane kuri umujama arabizi bro ya yeah, thanks bro
Gozen TV.